Margaret Moyo, ngisuka Esigodini, ngikhuluma ngokwepolitiki ukuthi aluba kuvuma kube 50-50 half half obaba labomama, ikakhulu mina ngikhalela abasakhulayo abangamankazana labo baphatheki kwezepolitiki, ukuze thina singabantu abadala vele sesikhulile, kanti i-young generation yiyo ezaphi isala. Thina already vele sesigugile, singafa anytime, but abantu abethu siyafisa ukuthi lawo bengamankazana baphatheke phakathi kwakho ukuze qhubekele phambili uze umbuso wethu. So siyafisa, ngiyafisa, ngathi ngiyafisa kakhulu ukuthi abantwana abangamankazana lawo, even thina omama, but ikakhulu mina ngikhala ngabantu sakhulayo ukuthi babe khona phakathi kwakho ukuze baphatheke la nemfundo yabo idlula thina. So balemicijo eminye esingayaziyo thina, lo lwazi esingalwaziyo thina abalufundayo even esikolo kumbe even kuma college or kuma whatever you say imfundo yaphezulu. So ngiyafisa ukuthi aluba singaku encourage khona lokhu ukuthi kube njalo. Balance. Right.